E nā makamaka, kipa mai ke kahua mokulele o Molokai, o ka heke o ke aloha ia o koa pau. E nā hoa e haalele ana, mahalo ke ia kipa ana I ka aina hānau o hina. Nona kama aina no hoi, e hele a hoi palekana mai no. A ia o kou e nā malihini me nā kupa aina pū I hoi a mai nei, ke aloha o nei aina ia o koa pau. Welcome to Molokai Airport. To our departing kama aina, travel safely and come back soon. If you've just returned, welcome home. And to our visitors, we hope you enjoy your stay and come back to visit again. Kia aloha!